he aha te mahi maku. Ka rongo au ki te rangi. Tuatahi,
tuatahi,
maku e paki paki. Mahi maku ka rongo a hau ki te rangi tuarua,
tuarua
maku e takahia. He aha te mahi maku ka rongo a au ki te rangi. Tuatoru,
tuatora,
maku e peke peke. He aha te mahi maku ka rongo a au te rangi. Tuapa,
tuapa,
maku e kori kori. He aha te mahi maku ka rongo a hau ki te rangi.
Tuarima,
maku ngā mahi e mahia.